Molweni igama lam ndinguzikhona ndiyanamkela kulo mboniso ulandelayo. Ndifuna siqhubekeke sithetha ngendlela yokukhangela u-X nengendlela yokukhangela u-Y. Kwaye sikwazi ukwenza oku sikuzobe egrafini. Sinikwe lo mzekelo. Kuthiwa masisebenzise laa ndlela yokususa enye into ubeke enye ukuze sikhangele u-X sikhangele kunye no-Y. Sawukhangela inani lika-X nenani lika-Y elizawuthi lisombulule ezi equation zombini. Sinikwe u-Y olingana no-negative 5X plus 8, saphinde sanikwa u-10X plus 2Y olingana no-negative 2. Ndifuna ulibone ngolu hlobo ke le nto. Le equation yokuqala isixelela ukuba u-Y ulingana no-negative 5X plus 8. Ngoko loo nto ithetha ukuba kule equation yesibini, ukuba sibona u-Y, kufuneka endaweni yakhe sibeke u-negative 5x plus 8. Kuba kaloku le equation yokuqala iyasixelela ukuba u-Y ulingana no-5x plus 8. Le nto ke ndifuna uyiqonde kakhulu, ngoku ndicela ukuba ukhe uyicingisise le nto, uyiqaphelisise kuba yeyona nto ibalulekileyo apha kwezi equations. Kukuba uyazi ukuba ii-equations kuxelela ntoni na. Kuba kaloku ezi equations zombini sifuna ukwazi ubudlelwane phakathi kwazo. Ngoku leyo kuqala iya kuxelela ukuba u-Y ulingana no-negative 5x plus 8. Ngoko kulindawo ka-Y kule equation yesibini kufuneka ubeke lo negative 5x plus 8. Masitsho sikwenze ke oku. Masiqale ke ngoku sibhalele equation yesibini. Izaba ngu-10x plus 2. Kodwa khumbula, endaweni yoba sibeke u-Y, sizawubeka u-negative 5x plus 8, kuba kaloku uyalingana no-Y. Yinto enye no-Y. Sitsho ke ngoku simlinganise no-negative 2 lebehleli ekhona. Masehle ke sisombulele equation yethu. Sizawubeka la 10x enjengoba enjalo. U-2 xa umphindaphinda ngo-negative 5x, kuzawuphuma u-negative 10x. U-2 ke xa simphindaphinda ngo-8, safumana u-16. Ngoku sodibanisa no-16, atsho ke ngoku alingane no-negative 2, njengoba ehleli ekhona. Uba ke ngoku sehle siyasombulula kwakhona i-equation yethu, u-10x no-negative 10x bazawuhlabana, kushiyeke iqanda, sehlise nje u-16 lower, sehlise no-negative 2 lo ngasekunene. Ngoku le nto isixelela ukuba ishumi elinesithandathu lilingana no-negative 2. U-16 akasoze alingana no-negative 2, uyayazi loo nto leyo. Kwaye uyabona ukuba ezi equations azilandeleleki kuba kaloku ichaza ukuba awukho sombululo. Kuba ndifuna uyiqonde into yokuba kwaba ufumane isisombululo esinje esinemanani amabini angalinganiyo, ndifuna uyazi ukuba usube unee-equations ezingenasisombululo. Into ethetha uba ezi equations akusokuze zidibane. Ndifuna ke ngosizobe i-graph ukuze uyibone le nto ube nomfanekiso ngqondweni yokuba uqiniseke ukuba ezi equations ezi azidibani, akukho sisombululo. Masiqale ngalaa equation yokuqala, yona seyilula ethi y ulingana no-negative 5x plus 8. Sabeka ichaphaza pha ku-8, sitsho ke ngoku sehle kahlanu siye ecaleni kanye sizobe umgca wethu. Ibe ngumgca wethu we-equation yokuqala. Masithathe ke ngoku le equation yesibini khe sicalucalule siyenze lula ukuze ilungelelane ukuba siyibeke egrafini yethu. Ngoko ke sizawubeka u-10x plus 2y olingana no-negative 2. Masithi ke ngoku sisuse u-10x macala, sizawuthi ke ngoku sishiyeke no-2y minus 10x minus 2. Sidivide ngesibini macala. Yothetha basawuhlukanisa ngesibini macala e-equation yethu, sishiyeke no-y olingana no-negative 5x minus 1. Uyabona ukuba ukunyuka nekwehla kwezi equations kuyafana kuba zonke zino-negative 5x. Kodwa uyabona uba la manani alandelayo ohlukene, enye ngu-negative 1, enye ngu-plus 8. Into ethetha uba akusokuze zilingane. Uyazibona nalapha egrafini xa sesizobile ukuba zibulingana, zibufana, kodwa azide zidibane le migca. Le migca le ayide idibane. Loo nto ithetha uba ezi equation azilandeleleki, azisokuze zidibane, kwaye azinasisombululo. Ibalulekile le nto uba ukwazi ukuzibona equations ukuba zinesombululo okanye zinesombululo okanye zinesombululo ezininzi okanye zinesombululo esinye. Ndiyathemba ke uyaqonda ukuba sizibona njani na as equations. Lomboniso ulandelayo.